Mi iya zikiran barabu indan sallaci Sallar ba daidai miki ba Ba yadda kace ai miki ba A takaice ma dai ba mi iya salla ba
Alhamdulillah, izani dama ba na yi